Shekel atafula.
Shekel atafula, Yesu.
Ah, ile mateli kavalana. Ah, ile mateli kavalana. Ah, ile javalala valangote.
Shekel atafula, Yesu.
Muye mutle riteng mo lenane hong le la holesane ke tsamaya fela le bana beso Zion iskalanga academy le bona batla ba teng bekeng ye o ska lose ma Zion ka ofela kopanang re kopaneng ka 5 o'clock ho ba lena ke tla ba kentse ke le teng o tla fela re kopane ke re haye onzi dekela haye onzi dekela
haye le mateli
e mateli ka bana
Jesus, I need to